benegihugu ba singa nahe ba fasoni muriko muradukurikirana ku radio canke kombonesha kure turabaramukije mu ntumbero yo gushira mu ngiro imigambi ngendegwako ya kaminuza y'u Burundi yo kuva mu 2022 gushika 2027 iyo kaminuza nyene iriko irarangura umwe mu mirimo yahawe uwo nawo ukaba werekeye gukora ubushakashatsi ugamije gutorera inyishu zirama ibibazo by'iterambere abenegihugu bafise ivyavuye rero muri ubwo bushakashatsi abahinga batandukanye ba kaminuza y'u Burundi barabashikiriza nkaba rero mboneyeho n'akaryo ko gusaba abenegihugu kwegerana ntabyo kaminuza y'u Burundi kugira ubuhinga bw'ubushakashatsi bafise bubafashe gutorera umuti ibibazo by'iterambere musanzwe mufise tukaba tubakengurukiye Imana ibahezagire
mu ntumbero yo kurangura ihangiro ryayo ryo kunganira abenegihugu biciye mu bushakashatsi bw'akanovera no mu gushyira mu ngiro umugambi w'igihugu w'iterambere 2018 ushira 2027 kaminuza y'u Burundi ikirakwiragiza ibyigwa byashitsweko n'abashakashatsi tukaba twashaka kubashikiriza ubushakashatsi kubijanye n'ikijumbu cy'umuhondo kizwi ku izina rya kijumbu karoti catohojwe n'umwigisha Kakana Pascal yigisha mu gisata cy'uburimyi cya kaminuza y'u Burundi nizihe mvo zatumye umushakashatsi Pascal Kakana yiyumvira kuri uwo mugwi w'ibijumbu
aturi mu murima tuvuga ubushakashatsi twagiriyemo ubushakashatsi imora n'imivyuka mugabo n'umuvyuka ufise ikindi rushije yindi mivyuka mwahora mubona aye iki kijumbu bacite kijumbu karoti ni kuvuga yuko ari kijumbu kirimo ibyunyunyu no kwita mu gifaransa vitamine A murazi yuko vitamine A ikenewe mu mubiri w'umuntu nagomba yuko mbanza kubasigurira ukundi iki kijumbu cyabonetse n'intumbero irimo byagiye mu bushakashatsi murazi yuko mu Burundi abenegihugu barya ibijumbu yuko ari benshi mbere mu kijumbu igitegwa cy'ikijumbu ni ukuvuga yuko kizi ubugira kabiri mu bitegwa byo mu Burundi kizi nyuma y'igitoki igitoki nico barima benshi mu kijumbu nico kirya abarundi benshi kandi gitegwa ahantu henshi cyane wero twaciye tubona yuko hari ubundi mugambi ubushakashatsi bwo gukora kugira ngo icyo kijumbu kiboneke kirimo ibyunyunyu bikenewe umubiri w'umuntu cyane cyane hariho nk'abana cyane hari ababyeyi bibungenze cyane bonsa cyane abatama ni bashaka n'abatamakazi baba bakeneye ibyo byunyunyu cyane cyane cyo bita vitamine A yeri imivyuka iyi variété sino menye ukuntu ndawita mu kirundi mugabo ikijumbu karoti ariko mu kirundi mu gifaransa cyitwa na spot douce ni izina awe n'ubushakashatsi batoye uwo muvyuka hanyuma rero ubu rero uyu muvyuka bashobora uba ahantu henshi cyane mu gihugu nacyo gituma ubona ngaha aha ni ni mu kiyaya nuvuga cyane cyane imbo ariko na ruguru urahaba kuko twaranabiteye hariya igitega babiteye muramza babiteye mbere no mu mugamba ni ukuvuga yuko umuvyuka rero uba hose ikindi ni uko ibijumbu byimbuka gusumba ibindi bijumbu muzi niba nk'akarorero nk'ibijumbu bagize ku bushakashatsi byitwa nzovu y'umugamba bishobora gutanga amatoni 9 y'ibijumbu ku hegitari mugabe birashobora gutanga amatoni 25 gushika ku 30 ariko ikijumbu rero umuntu agwaye nk'igisukari ashobora kukirya atangorana kuko urumva yuko harimo ibikenewe kandi nuko nababare yuko abantu banakeneye indyo bafise ibyo bafise bakeneye mu mubiri bisangije yuko bashobora kukirya kandi ntihagire icyo babo urumva rero ni ikijumbu cyiza
None ico kijumbu coba caremejwe n'ikigo kibijejwe canke haraho kimaze kugeragezwa mu bene gihugu.
Uyu muvyuka rero mbere uja warabaye na ico no kwita homologation bikorwa na ONSSS. No bamenyesha nuko imivyuka kandi iramaze no kuja muri catalogue national y'imbuto yageze. Hari n'ama projet amaze kuja muri uwo mugambi kugira ashikire bene gihugu abaha imbuto. Nabaye yuko nka za FIDA harimo ama projet amaze gutanga izi mbuto kubera ziramaze kuba kuja kuri ku rutonde rw'imbuto nziza kandi zirobanuye. Hariho zo twakoreye muri kaminuza mugabo twagombye kwigerura kuja ahandi kubera urabona haya kuri kaminuza kumutanga niho twaye twatanguye imisuka hanyuma turaja nizega igitega niho twaye twajanye nyine hanyuma ni muramza hariho aho twagize kugeragereza iyo mizuka hanyuma rero murabona yuko ivyo tugeze ko yuko ivyo bigezweho yuko bishimishije aha rero twagomba yuko turaba ahantu henshi tugeragereza mu imizuka kugira turabe yuko ihaba urabona rero ngaho twavuye ko twavuye hariya Bujumbura tukaza ngaha aha ni kwiranda murabona yuko nahe nibihaba.
Uwo mushakashatsi yobagiye kubandanya akora iki kuri ico gitegwa c'ikijumbu?
Uyu rero ni umunyeshuri ubageze ku rwego rwa master kuko yahejeje urwego rwa mbere rwa bahe reka arabandanya yarakozemo ibintu byinshi ahinguye imikate yakozemo ibisuguti yakozemo amagato yakozemo amakeke amabenye ibitumbura kandi biryoshye cyane kandi bifise uburyohe kandi birimo n'ivyo z'unyuni ababariye izo byankenewe murumva rero si umugambi gusa wukubwira ngo tugire ibi bintu ukuvuga ngo twimbure gusa byinshi mbwa tugomba no kugira ngo bishobore kubikika bashobore no gukoramo n'ibindi bintu. Ubu twari ko hari n'abandi banyeshuri bari muri masere nyine bagomba kubandanya bakora ibindi mbere twaragize n'ifu y'ibi bijumba kugira ngo tukore ubuyi bw'abana cyangwa abagore bibubungenye cyangwa abantu barimo babikeneye. Novuga yuko hariho ubushakashatsi n'ukuri kandi bufise ibyo bwatanze ibyo bintu rero nibyo ngahangira mubona ijumbu cimbuka izunyunyu byiza byankenerwa kandi gishobora no gukogwamo n'ibindi byankenerwa bibikika kandi bifise n'akamaro.